ebyo ebikuli omutima webirage Yesu yeko kuba ye abiza nirafuka miro musabe abikuwangulire mutegeze kuba wali okukuwe subi wali 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 omulokozi Yesu eya wangu Yesu ya wangula yatu wangu sana femu bianda musabenga tokowa
Musabenga tokowa.